Angeke ukhona ukuze eBrakpan. At least yindawo engingakhona ukuthi ngikhwele kayithungisike. Anginayo imali yokukhwela but sifuna ngisale futhi ngiyifuna kuqala. Ya, uma ungafika eBrakpan then singakhona ukuthi sihlangane khona e-FNB yakho.
Ngizobe zawulo lapho nabe ngisaba abantwana basesikoleni.
Yeah, itekse i-1 kuphela.
I-1.
Ukuhlangana eJobek. Ngifuna 20 rand sihlangane eJobek.
Yazi
ngicela uphinde ufone lokho ngabe uma 550 sizobithi sibeka kanjani indaba. Ya ngisho uzofona ngefoni yakho. Ufona ngani manje? Okay, ngicela ungifone lesikhathi ekuseni ke ngabe uma 9:10. Uma ngabe ngiyasuka la nawe ngiyasuka ngalesihlangu.
Hayi sikhona isakshiya kule ntana esikolweni. Okay, esikolweni, buya esikolweni.
Mamelana, ngingavula ikhadi le business card ngivulisa uSimbiso lento esijobeke. Ngicela ngavulisa la wamanye wamahala ngo-100. Manje bangivulise i-business card e-Rose Bank. Ngiyivulisa imali ingene nge-16 ngizobe ngisem 100,000. But nabathi bayoyikhipha ikhadi lakho yenyewe. So ebhenki. Bayi-investigator vele. Maye lo muntu usuka from khona mara ufuna ukuthi ngizoyivula. Indoda yami ethi unginika amafoni amba lendoda engayazi athi indoda yami. Sengicabanga ukuthi hambe kuye indoda yami ethi angazi azi
mangisebenza umuntu ozoskima naye.
Yakusuye uthi usebenza i-FNB phakathi. Yo.
Manje nidibaneleni.
Sidibanele ukuthi azokwazi ukuthi noma yiphi branching elizoba sekhuluma naye ukuthi mhlambe manje waye bangangifuni libangitshele ukuthi uzofonela i-manager sikubona ukuthi ngcono uhlangane naye.
Uthi uyi-manager?
Uthi usebenza i-FNB phakathi.
Abanaba wakho washathatha
uyithole khona e-bank. Uyivula kabushi i-account ngokuyazi ukuthi
yafisile. In between lento.
Nayibona ma
in between kwa rich nokunoku.
Mawuhlangane naye mnikele uhlangane naye. Hlangana naye.
Umelele nozuku umbheke ukuthi umuntu osolisayo.
Ngicela ukuthi ngoba ungena naye e-bank.
Uyongena naye kanjani e-bank?